baby, 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 baby. Baby, 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 oh, yeah.
Je veux l'amour.